re theogeletse ka kwano banana baba mo malapeng a re ne re ka dimetseng tiro ke a lona batswadi le tle go utlwa gore puso e le soletseng gakologela gore gompeko re kopa gore lotle go
I'm going to go to the hospital. Hurry, hurry.
areng batana raito unge ko kumbe ko
Olivia, kwa nho. Ite kai.
Me here.
Eh. Ke lo lemo tsa gore le tsa tsweke la mo.
Royce.
Right now.
Thank you.